burimye hamwe n'uko abantu bafungura ni nkingi y'iterambere ry'igihugu. Mu Burundi ibice 28% by'abantu nivyo bironka umwimbo kwiye mu gihe ibice 50% babangamiwe n'ikibazo cyo gufungura nabi. Kimwe mu bituma nuko
abarimyi benshi usanga bariko barateragira imbuto itarobanuye. Irumviye ngorane ko ari ngorane kandi igihugu gitegerezwa naco gushiramo ingufu kugira kironke imbuto irobanuye gishobora guhereza abene gihugu.
Imbuto mu 2009 biro nk'itoni 2 cyangwa 5 z'imbuto wababazungurutse igihugu cyose.
Mu gihe abantu baguma biyongera barakenera kuronka imfungurwa zikwiye. Harakenewe rero ko abarimyi bamenya gutunganya neza isi ndimwa bakongera bagakoresha n'imbuto zirobanuye. Nico gituma umugambi wo guteza imbere imbuto uciye kubagwiza mbuto bigenga PSSD wa IFDC washizweho kugira wunganira igisata ca leta kijejwe kugwiza imbuto kugira haboneke imbuto nziza. Izo mbuto akaba ari ishingiro ryo kugwiza umwimbo mu Burundi. Ibisata bitandukanye byo mu bushikiranganje bwo burimyi n'ubworozi bikaba byarafashwe mu mugongo kugira kugwiza imbuto bikogwe neza.
Zabo irakorana n'umugambi wa IFDC PSSD mu bijyanye n'ubushakashatsi mu kugira turondere imbuto zimbuka gusumba izindi na cyane cyane ku bitegwa bitatu. Ibitegwa c'ibigori, igitegwa c'ibiharage n'igitegwa c'ibiraya.
Umugambi tumaze imyaka irenga ibiri dukorana baradufasha kugira ngo dushike koko ku mbuto nziza zirobanuye. Aho navuga yuko badufasha ahanini mu bijyanye no kwemeza imbuto nshasha ziba zibonetse za mbuto dukunze guca twandika muri Catalogue National des Espèces Variétés Cultivées au Burundi. Navuga yuko ari igitabo kijeje itororokanirizo z'imbuto dusanzwe twaremeje kugira ngo zikwiragizwe kurima mu gihugu.
Igisata cyo kugwiza imbuto gikora neza ni nkenegwa kugira yabo mugwiza mbuto canke umurimyi arima kugira afungure yongera rimira isoko ashobore kuronka imbuto nziza zirobanuye kandi z'ubwoko bwinshi cyane zishobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe.
Turafashanya cyane no mu kugira imbuto ziba zatowe ko zimeze neza gusumba izindi. Aho ndavuga zimbuka ni imbuto zirinda indwara kandi ni imbuto ubu twavuga ko ari byongereyemo zifise icyo nokwita ibyunyunyu nk'ama vitamine.
Mu gihe aho hambere kugwiza imbuto bitari byifashe neza, ubuyobozi bukuru bw'uburimye bufashijwe n'umugambi PSSD wa IFDC bwarahimirije abarimyi kwijukira kugwiza imbuto.
Hariho abantu basanzwe bakorera mu gifuri ugasanga bariko baradandaza imbuto zitarobanuye kandi bakazigwiza ku rugero runini. Ubu rero twarafashe intumbero dufashijwe n'uwo mugambi wo kugendera abo barimyi bariko baragwiza imbuto, hanyuma turaronka urutonde rwabo turabasigurira turabahimiriza turabereka n'akarusho ndetse kuri bo uretse ako kuba rimyi basanzwe bakoresha imbuto babaha nabo twaraberetse yuko hamwe bo kwinjira muri kino gisata bagakora bisunza amategeko bazaba bafise amahirwe yuko bakora bunguka kandi ibintu byabo bigatera imbere bariko barateza imbere n'igihugu.
Abagwiza mbuto bibitegwa by'ibiharage, ibigori n'ibiraya babishoboye bakaba baratowe mu mihinga itandukanye. Umuntu yaheza akibaza ati mbe mugwiza mbuto ninde?
Mugwiza mbuto ni umuntu arima imbuto zirobanuye uzikuye mu kigo cha izabo, hanyuma ukagenda ukazigwiza, hama uhejeje kuzigwiza ikigo cha ONCS kikazikurikirana, hanyuma bakazigendura, hama bakazipima, hama iyo zemejwe yuko ari imbuto nziza uciheza ukazidandaza abenegihugu bagaheza bakagushorera ufise icyemezo yuko imbuto zawe zabaye nziza. Kuko imbuto zirobanuye zitanga umwimbo mwinshi gusumba ziya twari dusanzwe dutera zitarobanuye.
Atogwa bigenze gute? Afise ihangiriri ihe?
Je kugira mbu mugwiza mbuto ubwa mbere narima kijambere bisanzwe, hanyuma IFDC irantumira mu barimi bakijambere iratwigisha ku bigori iratwigisha ku biharage twigisha inyenzi dukoresha imyavu y'ikizungu imyavu y'ikirundi n'imbuto zija kuntuze ku hegitari
wadusanze ku kivi hanyuma baradutera intege mu kudufata mu mugongo kugira ngo dushobore kugwiza imbuto
twabonye yuko abene gihugu babarimye badafise imbuto irobanuye batera haba ngaha mu karere haba mu ntara haba mbere no mu gihugu cyose arico gituma twaca tuvuga tuti reka kubera iyo ngorane hari reka tuje mu bashobora kugwiza imbuto natwe dusahirize leta ku nguvu twe dufise twongere natwe twisahirize yego dusahirize nabene gihugu bazotera iyo mbuto baronke ibyo bafungura hanyuma baronke n'amafaranga nkuko ihangiro ry'igihugu ribivuga
abagwiza mbuto rero barishima bakongera bagashima intambwe bashitseko ibyo navyo bikaba byavuye ku buryo n'ingendo nziza kandi shasha zakoreshejwe kubwira iyo ntambwe ishikweko
projet yarafashije cyane abagwiza mbuto mu ubwa mbere yarabafashije mu kugwiza umwimbu ugasanga amahektare bakorera ko barongereje bamaze kongereza imbuto zigaca zigwira ku rugero ufaditse
waje tulima kuva ku mahegitari ane mugabo uno munsi kuva badufashe mu mugongo tugwiza imbuto ku mahegitari arenga 12
narumurimye asanzwe nimbura ibiro 500 by'ibiharage ibigore byo ntabyo nari bwana rime kuko nta nimbuto twashobora kuronka hanyuma rero bamaze kumfasha naciye mva ku ibyo biro 500 ubu ndimburi toni 6.8 z'ibigore nkimburi toni 6.8 z'ibiharage
kera nimbuye nimbura ibiro 500 by'ibigore mugabo giye ubu ndashobye kwimbura toni 8 toni 3 z'ibiharage hamari kina cyo kandi IFDC jewe novuga ko yarampaye ubumenyi ko nkubu jewe ndiko ndalima sinza kudidana ngo ninde gukekeranya mfatiye kuvya nyigishije hama nabandi harabaronka hariho abakuye kumenya kuri jewe
icahindutse kugira umwimbo uduje harabaye ubwa mbere inyigisho zijanye no kubanza gutegura isi ukamenya isi ubujyohe igezemwo kumenya gukoresha ifumbire y'ikirundi n'ifumbire y'ikizungu ubanje kuraba ubujyohe bw'iryo tongo icyo gihe rero bwa mbere twebwe twakoresha ifumbire y'ikirundi gusa n'igihe twakoresha ifumbire y'ikizungu yonyene mugabe ubu UFDC maze kuze kadufata mu mugongo baratwigishije ukuntu tuduze umwimbu mu gukoresha amase y'ikirundi uteranije n'amase y'ikizungu hanyuma baratwigisha no kungene umuntu ashobora gutera imbuto zirobanuye niyo dutegeza kuzikura tukabanza tukamenya izo mbuto iyo tuzivanye ko zoba zarapimwe n'ikigo cy'igihugu kigejwe kwe gupima imbuto no kuzemeza imbuto zigifisa karanga
loco procebu barayifashe mu mugongo iyo nyine ubwayo kugira ngo ishobore kuza kwigisha abo bagwiza mbuto na cane cane ku bintu byerekeye ibyo kugwiza imbuto ubuhinga bwo kumeresha imbuto hakirikare barabafashije kandi no mu bintu bya irrigation bimwe bimwe barabaha amaseshoare baraduha namahangare kuri bamwe bamwe
baranduherekeza mu bintu bijanye no kugira ama publicity kunyo twodandaza imbuto naho ni nyene aho barahaduherekejeho bongera baratwigisha no kunyo twodandaza imbuto zacu kubarimye bato bato mu gihe twazitekeye neza ku mudufuko duto duto dusanga rero biratuma ibyo bintu turonka abakiriya benshi cyane ku gusumba uko twahora tudandaza tudatekeye
ishigikirwa ryabo ryaratumye bashikana imbuto aho batokwishikanye bonyene
nk'uno mwaka twaraguye akarere dushigikiwe nyene na IFDS turagira ibi ako twise mini foire twaje gukora mu komine zitatu no kuvuga komine ya Bugenyuzi komine ya Buhiga na komine ya Mutumba aho naho hari muntu mbezo kugira ngo abene gihugu tubegereze imbuto bazigurire hafi batarinze gutama
byukuri mu bijanye no kumenyekanisha imbuto twimenyekanisha kugira turonka abakiriya hanyuma rero mpande yabyo kubera umukiriya ni nk'umukwe umukiriya birasaba yuko imbuto uzegereza aho wabonye harabakiriya benshi. Twaciye dufata umugambi wo kubaka utuzu twidandarizo aho tubona dufise abakiriya benshi. Hanyuma rero mu kuzidandaza rero ubwa mbere turakoresha kuzimenyekanisha mu gihe tubonye ikigo ONSSS gihejeje kuduha inyishu y'imbuto zacu twashoboye kugwiza yuko zimeze neza atagasembwa zifise. Icyo gihe rero ONSSS imaze kuduha inyishu natwe icyo dukora duca dutangura kwandika amatangazo arayo dukisha mu masengero kugira babarimyi bacu bayumve bacishije byo baje gusenga. Ikigira kabiri turashira amatangazo mu ntwaro nk'igihe umukuru w'imitumba afise inama turamuha itangazo kugira mu nama aca kimenyesha ati mwaka w'abarimyi imbuto kwana y'abagabane sitori imbuto zirobanuye zaraboneke kandi ubwoko bwa bwoko bwimbuka mukunda buri muri cyunyunyu akavuga nama amateka y'izo mbuto. Hanyuma turacisha no ku radio kugira n'abantu bo mu cankuzo cyangwa bingozi nkumbure batashoboye kuronka izo mbuto nabo nyine bazumenye aho bazibariza.
Irishira hamwe twiyunge jewe nsanzwe serukira duheruka kujana imbuto muri komine Yarango ni kure cyane gose uvuye ku mugwa mukuru w'intara umugambi wa PSSD ufashwe mu mugongo na IFDC baradufashije baraduhitike baraduha ibisabwa byose byo kugira izo mbuto zishikira bene igihugu bo muri komine Yarango tuzishikanye wasanga banezerewe cyane gose kuko baragura n'uwi kiro kimwe yaragura n'uwi nusu akagura saho gusa rero twaciye tuje no muri komine ya Makebuko yo mu ntara ya Gitega naho ne ku mitumba ibiri mu gihe rero n'abandi bo mu zindi ntara twashoboye kwarosha imbuto nyinshi cyane gose kandi zirobanuye
mu gihe imbuto z'ibi byagwaza ahora ziva mu bindi bihugu. PSSD yarafashe mu mugongo ishyirahamwe ryigenga kugira izo mbuto ziboneke kandi zigwizwe aha mu gihugu cy'u Burundi.
Twatanguye rero gukora ibigori by'ibi byagwa mu Burundi nyezina muri 2019 rushigikiwe n'ishyirahamwe IFDC muri proje yayo PSSD. Baradushigikira mu buryo bwinshi kugira gukora imbuto bwite z'ibigori by'ibi byagwa no gukora imbuto z'ibanze izo twita mu rurimi dutiye hanze de semence de base de souche et de prébase. Kuko ubu imbuto dukoresha nitwe tuzikorera dufashijwe n'ikigo kijejwe ubushakashatsi zabu naho nyene aho ihangiro twari twihaye turabona ko twarigeze
uno munsi icyizere kiriho ku imbuto zikwiye zigiye kuboneka mbere aho bahora bagura imbuto zivuye mu mahanga mu myaka iza nabo bagiye kuza barashora izo mbuto mu bindi bihugu.
Amakomine amwamwe ariko aragwiza amabiri ndazo tutangure kuyagwiza ino mu gihugu cyacu tutangure kuyironkira bitume ya amadolari twahora tuvana hanze tugiye dutwara tugiye kugura imbuto natwe tunge tuyarekipere ahubwo natwe umwimbu tugwize ushobora kube mwinshi.
Cooperative ifite intumbero yuko mu myaka itanu tuyihaye ihangiro yuko imbuto ibiraya n'ibiharage mu myaka itanu atamwe n'igihugu umwino ntara yose wakuza kubirondera hano twebwe ibigori twimbura izo toni 15 z'amasemanse selection afite certificate ntuzenya abanyagihugu bo ngaha mu ntara ya Karusi tubigumije ngaha burya nta n'ivyo boma
nk'uwari wo cooperative cooperative nyunganiye y'Igitega irikira rabinkere twokorana mu ntumbero gufata ibiharage byacu tubihingure bitware mu makopo tubishore hanze bifisa gaciro murabona yuko nibiharage nk'intara ya Muyinga ubu tugwana n'abantu ku rubibe bashaka kubijyamurakana hanze ejo nibyaba byinshi tuzoronka karusho kugira ngo natwe dushobore kubijyabukana hanze.
Abene gihugu nabo barahatoreye akoyoko kuko aho hose harabagwiza mbuto hagiye harashigwaho turimashure
uto turimashure dufite intumbero zo kugira ngo abene gihugu baza kwigira kuri turimashure babone ubudasa burimo zo kuri za mbuto zabo n'imbuto izi sema selectione dufite ngaha bena bya za mbuto zimwe zimishije zimwe bita ama hybrid
akunguka mu miryango yabo akaba ari kenshi.
Naraje hano ndabona kuntu batera ibigori ego twaragiye turabitera turasaba n'ibiharage byose baraduha biharage turateragira navyo turabona yuko twimbuye gusumba ivyo twahora twimbura hama turabishora kandi atavyo twahora dushora atavyo twahora turima ngo dushore ibindi turasiga ivyo abana bazaza barajya natwe tukajya hanyuma turafata amafaranga baduhaye turubaka inzu nyene inzu turayishira ngaho cyatuvuga ati none ko tubona ibintu bikoze ibindi twokora n'ibiki cyaturagura gahene
ndazikera twe abana barashobora kuma bagwaragurika kubera gufungura nabi kubera tutaronka ibyo tubafungurira ariko mugabo twamaze kujya muri kuja muri iryo shyirahamwe rya kuzi mutaziro banoye bana barafungura byiza nta kugwaragurika nta kugwara ibintu nyene ingwara ziza nkuko nundi nyene zoza mugabo zitaza zituvuye kugufungura nabi
abagwiza mbuto bafashwe mu mugongo n'umugambi PSSD ntabwo babafise mu gihe umugambi woheze kiringo cyawo cyangwa ugakorana n'abandi bagwiza mbuto
muravye murabona yuko twarimye bishimishije iyi ni imwe mu ncamake naberetse nabundi twararimye ihegitari zishika 9 kandi atabadufashe mu mugongo rero ntiturota duhagarika kuko icyo twamaze kubona twarakibonye ko kurima kugwiza imbuto nziza irobanuye ukayiha bene gihugu bakarima nabo bakimbura bituma bayikunda nawe ukarima ofise abakiriya
bacu mugari mu kirundi ngo akari munsi y'ingasiro kose umushye twebwe rero ni ibintu turabagwiza imbuto ariko turabagwiza atunga turondera amafaranga iyo amafaranga ari tuyasangayo uburyo bwo kuyaronka turabukoresha nico gituma umugambi wadufashije kugira isemo ya mbere ariko si kuvuga yuko umugambi utakibandanije twebwe ubwacu turazi yuko umugambi ufite itanguriro niherezo ariko ico twari dukeneye kwari kugira aho duhera ubu rero twaraharonse tuzoca tubandaniriza ngaho kumbure n'ubunda zoza azudusanga aho tugeze ariko ntituzohagarika
uwo mwuga wo kugwiza imbuto ni kirumara haba ku gihugu ku mugwiza mbuto no kuri wa murimye nyene
je maze gukorana na IFDC hari abantu benshi bakibaza baronka kazi kuko jiyewe mu ndimiri wanje ku munsi nkoresha bakozi bakeya ntibaza ntibaje munsi bakozi 60
abagwiza mbuto barifuza ko abarimyi bose bo kwijukira kurima kijambere bagateragira imbuto zirobanuye
nifuza ko abene gihugu boronka ivyo bafungura byishi bakaronka mbere n'amahera kuko mu gihe bamaze kuronka imbuto nziza impaka baronka ivyo bafungura
icyifuzo twifuza nuko abarimyi bose bo kwijukira gutera imbuto irobanuye kugira dushobore kugwiza umwimbo kuko nko kwino mitumba bashoboye kugwiza umwimbo muca mwumva yuko nabatwara boca boroherwa kuko baba ariko batwara abantu badashonje
ufunguye neza ucyama neza kandi no mu mutwe uvyo kumeze neza burya rero uyu mwuga wiwacu aha mu Burundi twese turagukeneye ibicijana kwijana kuko ibari murimye agize ikibazo nawo mukozi wa leta aragira ikibazo kuko haya tuzo gusumira yari kukugira igihumbi gashake guri 300 nawo cyatangura kwidogera leta ngo mushahara usigari mutoya mugi umwimbo wabonetse atwaye igihumbi umuse akabona afunguye wa mushahara gwa cyabona yuko tubutse cyo gituma rero murimye ni fondation iyo adahagaze neza eje cyo ibindi bintu
muri ico gihe inzara no gufungura nabi byoranduranwa n'imizi umusesekara ukaje ku masoko mpoza makungu maze igihugu kigatera imbere.